unu etu wa si di ah wa bu onwa Master Akpola.
Abankoro, Abankoro, Udume, Udume, Onyamara Soya, ya, ya, Soya, Abankoro, Abankoro, Udume, Udume, Onyamara Soya, ya, ya, Soya. Abankoro, Abankoro, Udume, Udume, Onyamara Soya, ya, ya, Soya, Abankoro, Abankoro.